Ebadde mu eyo Swift. Naye temuli babe bafunye buzibu. What? Tebanagijjamu.